Nyasaye osemiyo Yesu nying moloyo nying duto gi duong. Mondo nying Yesu ja Nazareth chong ka chong mondo gone piny pep kalepo fuoni Yesu.
Hallelujah.